50 rand wa lap.
And the Mageza.
Utangenzeni le mali.
Banike change man, how?
Yeah, baba, nikeza abanishintshi ungahlala phambili ungakwazi ukubala imali, uhleli ngaphambili kodwa. Yeah, mfana umntwana, nika abantu
shintshi. Hey, warasa wena man, how?
Ngiyarasa motweni yami.
Manje wena ufuna mina kenzeni?
How? Yebo lungu. Nanga umfana umntwana la uthi ngiyarasa motweni yami.
Ufuna la.
Wena akazi uthi sivele natata
umntwana
usemshaya, usemshaya. Izobe siba khona inkinga bese ngiqheka thina sande lo oshaka
ngiyakwenza
ngiyakwenza
nje manje
manje lenka iza ngifunda
hayi wenzani
madoda
mani ke change
belo ngikhona ushito ngashito 50 rand 1 ngicela
100 rand 2
ngicela ngihlukaniselane la
study mate
sure.